Later.
We mshana ba. Nginjani ngathi ngiyiselebrate yini?
Unke kamnyane.